the tightrope. If I fall, don't let go. Need you, I need you. Gasping for cold air, just love me if you dare. Need you, I need you. Baby, don't complicate. Baby, don't play the game. Baby, it's on the same. We could make it better. Never will be the same. Save me, don't hesitate. Baby, it's on the same. We could make it better. Da 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 da. We could make it better. Da 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 da. Make it better. Da 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 da